zilizotabiriwa. Tulizoambiwa kama unabii, sasa leo twaziishi. Tulizoambiwa
see you.